Bengicabanga ukuthi uyangithanda kanti awungithandi ubheke awakamathuba mawuqeda uzozihambela bengicabanga ukuthi uyangithanda bengicabanga ukuthi uyangithanda kanti awungithandi ubheke awakamathuba mawuqeda uzozihambela.